Namhlanje isifundo sethu sithi impilo kaJakobe. Angithi impilo kaJakobe. Sifunde kanengi ngoJakobe. Singabe sikwazi into eziningi, mhlawumbe okunye kwangikhona sizafunda ngakho namhlanje. Ngakho, nxa sihlanganisa zonke lezi zinto esizifundileyo ndawonye, sizabona ukuthi impilo kaJakobe yayiqakathekile kakhulu. Ikakhulu kithi esiphila impilo yokukholwa ngensuku zokugcina. Lapho esizafunda khona sitshengiswa ukuzalwa kwaJakobe. Siyazi ukuthi wayengomunye wamawele. Umfowabo omdala kwakuthiwa ngu-Isawu. UJakobe wayengomncane. UJakobe ngomunye wabantu wahlupheka kakhulu. Njengoba sibonile eBhayibhelini, lasekuzalweni kwakhe wayelwiswa. Wayefuna ukuphuma kuqala, wayefuna isibusiso sezibulo. Kazange asithole ekuqaliseni leso sibusiso. Waphuma ebambe isithende somfowabo u-Iso. Yikho bamnika ibizo elithi Jakobe. Ibizo elithi Jakobe litsho iqili kumbe lo obamba omnye ngesithende. Yikho okutshiwo libizo lakhe. Lo obamba omnye ngesithende kumbe odonsa omnye esithende. Iqili. Lo obamba omnye isithende kutshona. Ucabanga ukuthi kungaba libizo elihle kumbe ibizo elibi na? Leli asilo bizo elihle. Cabanga mhlawumbe nxa uhamba omnye umuntu akudonze ngesithende. Lokhu kuyakwenza uwe. Umutsho ngemva lokhu kutsho iqili. Iqili ngumuntu okhohlisayo. Umuntu othatha indawo yomunye ngobuqili. Ikho okulomutsho wegama likaJakobe, umuntu okhubaza omunye ukuze lapho ewele phansi amqile ngokuthatha indawo yakhe ukuze amukele isifusiso sezibulo kumbe ubuzibulo. Leyo kwakuyimpilo kaJakobe. Lokhu kusiqonde njani thina namhlanje? Ngemva kokuona ka-Adam siyizoni, sazala singasimazibulo. Ngakho ke abanye bethu esilapha namhlanje bandleni, silapha ngenxa yokuthi sifisa isibusiso sobuzibulo njengoJakobe. Njengempilo kaJakobe, isifundo kithi ukuthi ngemva kokuwa kwa-Adam sonke ekuzalweni kwethu sizahlupheka sijikajike ukuze sithole isibusiso sobuzibulo njengoJakobe. Singakubheka la ngale ndlela, uRebecca wayelamawele esiswini sakhe besilwa. Ngakho wabuza uNkulunkulu wathi, kungani nginje? Ngithemba lombuzo, ngumbuzo kumele izoni zonke sizibuze wona ukuthi ngenzeni, kungani nginje ukuze basindiswe, ukuze bathole ukulunga. Kumele bazibuze ukuthi indaba kulokuthika-thika empilweni yami. Kungani ngabe ngumuntu olungileyo njengalokho okufunwa nguNkulunkulu? UNkulunkulu wamphendula wathi, kungenxa yokuthi kulabantu ababili phakathi kwakho. Isiphetho kwaba yikuthi omdala uza kuba isigqila somncinyane. Kutshoni lokho? Kutsho ukuthi kulabantu ababili phakathi kwethu. Sinamawele phakathi kwethu sonke. U-Isawu loJakobe baphakathi kwethu. U-Isawu ngumuntu wenyama kodwa ulizibulo. UJakobe ngumuntu kamoya, ungomncinyane, kodwa kuyisithembiso sikaNkulunkulu ukuthi omdala uzaba yisigqila somncinyane. Leyo yindlela uNkulunkulu ayidale ngayo umuntu lapho engakawi, lapho u-Adam engakawi. Umoya wenkosi uNkulunkulu ophakathi kwethu kumele abuse phezu kwenyama lomzimba ukuze sihambe ngendlela kaNkulunkulu. Kodwa ngenxa yokwakomuntu into zonke zaguquka. Yikho u-Isawu waba lizibulo, ongumfanekiso womuntu wenyama lowemvelo. Impilo kaJakobe lokuhlupheka kwakhe kumfanekiso okhombe thina namhlanje. Impilo kaJakobi ingahlukaniswa ibe zingxenye eziyisikhombisa. Wadlula endaweni ezilitshumi lasikhombisa ekuhambeni kwakhe. Angithi ingxenye eziyisikhombisa, le ndawo ezilitshumi lasikhombisa. Ngakho, ama-numbers kumbe amanani onke la aqakathekile futhi alomutsho eBhayibhelini. Inumber 7 kumbe sikhombisa kukhulunywa ngokupheleliswa. Inumber yokupheleliswa. 17 ukuhlanganisa itshumi lesikhombisa. Ngakho, 17 kumbe itshumi lesikhombisa inombolo ekhuluma ngokunqoba opheleleyo kuKristu. Kasibhekeni ingxenye eziyisikhombisa zempilo kaJakobe. Sibone ukuthi kusifundisani namhlanje ngempilo yethu yokukholwa. Kasibhekeni ihlandla lokuqala kulapho elwela isibusiso sobuzibulo. Yikho kule blanki khona kumbe isikhala izibulo. Njengoba sibonile wazalwa esilwa, echikachika. Njengoba ngitshilo ukuthi kulabantu ababili phakathi kwethu, umuntu wenyama lomuntu kamoya. Bayalwa phakathi kwethu njengo-Esau loJakobe. Singathembela kuzo isithembiso sikaNkulunkulu, sizananzelela ukuthi okamoya uzanqoba lo oyemvelo nenyama. Ngakho akusoze kube lula, kuzamele sidlule isikhathini eside kulokulwisana lokho okwenzakala phakathi kwethu njengoJakobe. UJakobe walesifiso esikhulu sokuthola isibusiso sobuzibulo. Kwakugcwele engqondweni yakhe lokho. Ngithemba liyakhumbula indaba lapho u-Esau evela kuyazingela egangeni elambile wathi awunike umsobho ngoba ngilambile. Lowo kwakuthiwa ngumsobho obomvu. Yikho kwavela khona ibizo lakhe lesibili okuthiwa ngu-Edom elitsho okubomvu. Ngakho lapha uJakobe wayesenza umsobho owawubomvu. Ngakho uJakobe wahle wathatha lelo thuba wathi, ngiza kunika lo msobho nxa ungangipha isibusiso sobuzibulo kumbe unganika ubuzibulo bakho. Yikho uJakobe ukucabanga ilungile lobuzibulo. Nangaleso sikhathi yikho ayokucabanga, ngipha lelo ilungile lobuzibulo ngiza kunika umsobho. U-Esau njengomuntu wenyama wayecabanga ngale ndlela ukuthi kungisiza ngani ubuzibulo, mina ngilambile, ngiphe umsobho ngidle. Ukugcwalisa isisu sami kuqakathekile. Lo ngumuntu wenyama. Kodwa ucabangani lokho kwakuzambulala yini u-Esau mhlawumbe nxa wayengatholanga lowo msobho? Ukuswela ukudla okwesikhathi sinye akukubulali. U-Esau iBhayibhelithi weyisa ubuzibulo bakhe. U-Esau wathengisa ilungelo lobuzibulo bakhe ngomsobho nje. Umsobho lo obomvu usikhumbuza ngegazi likaJesu Kristu. Kublenki laphana sibhala igazi. Igazi likaJesu yilo elaba imbadalo yokuthethelelwa kwezono zethu. UJakobe wasebenzisa umsobho obomvu ukuze athole ubuzibulo. UJesu Kristu wachitha igazi lakhe ukuze libe imbadalo yezono zethu, lethe ukuthethelelwa lensindiso. Esethole ilungelo lobuzibulo, sokumele athole isibusiso samazibulo. Nxa uyise eseza kufa, ngaleso sikhathi, nxa ubaba wasesifa wayinikeza izibulo isibusiso esiphindwe kabili. UJakobe wayefuna ukukwamukela lokho. Genesis isahluko 24 verse 19. Genesis isahluko 27 verse 19. UJakobe wathi kuyise, ngingu-Esau izibulo lakho, sengenzile njengokungilayela kwakho. Vuka uhlale udle inyama yami yenyamazana ukuze ungiphe isibusiso. Lapha uJakobe wayiqamba amanga esithi ulezibulo. U-Isaka wayesemdala engasaboni. Ngakho watshela u-Esau ukuthi, ngidingela linyamazana ongiphekele ukuze ngidle ngingakafi ukuze ngikubusise. UJakobe wakuzwa lokho. Unina wamncedisa ukubulala imbuzi, wayihlinza, wayibulala, wapheka, waletha ukudla, wathatha uboya bembuzi wabugqoka ezandleni lasentanyeni njengo-Isawu. Ngoba u-Isawu wayeloboya emzimbeni kodwa uJakobe wayengela. Wangena kanje egqoke ingubo kumbe izembatho zomfowabo eloboya emzimbeni wakhe, ukuze uyise amuzwe sengani ngumfowabo u-Iso. Uthe sengenile u-Isaka wadla lokho kudla, wasebusisa uJakobe ecabanga ukuthi ubusisa u-Isawu. Wabusisa uJakobe wamnika isibusiso lelungelo lobuzibulo. Kusifundisani lokhu? Ngokunanzelela kwethu siyanabona ukuthi lokhu kwenziwa nguJakobe kwakukubi, kuyisono. Kodwa ngokomoya kulesifundo esisifundayo namhlanje kulokho, kusifundisa ukuthi akekho phakathi kwethu olelungelo lokwamukela isibusiso samazibulo. Njengezoni, akekho phakathi kwethu olelungelo lokwamukela lesi sibusiso samazibulo. Ngakho kumele senzeni? Kumele sithathe ingubo lezembatho zezibulo eliqotho. Iliphi lelo zibulo? NguJesu Kristu. NjengoJakobe embatha izembatho zomfowabo u-Isawu, wezwakala eloboya sengani ngu-Isawu, kumele sigqoke uJesu Kristu ukuze samukele izibusiso zobuzibulo. KwabaseRoma 13 verse 14 ithi, kodwa zigqokiseni inkosi uJesu Kristu, njalo lingacabangi ukuzithokozisa inkanuko yemvelo yeni yokona. Ngaphandle kokuthi uJakobe wayefisa isibusiso samazibulo, kakula lutho phakathi kaJakobe elwalumenza alungele ukwamukela leso sibusiso. Lesi sifundo ngathi, ukuba kwethu lapha namhlanje kuveza ukuthi silesi sesifanayo njengoJakobe. Ngakho akula lutho phakathi kwethu olenza silungele ukwamukela lesi sibusiso, ngoba siyizona. Kungomusa wenkosi uJesu, uJesu kumele asembathe kumbe asifihle kuye ukuze samukele lesi isibusiso. UJakobe esethwele lesi sibusiso, umfowabo u-Iso wakuzwa lokho wafuna ukumbulala. URebeka wasethumela uJakobe endaweni yakibo eyayikhatshane Padam Aram, lapho kwakuhlala khona umfowabo uLabani. Lokhu kusiletha kunhlandla lesibili empilweni kaJakobe. Ihlandla lesibili yisivumelwano eBethel lezinhlupheko ePadam Aram. UJakobe wabaleka ngosuku lokuqala, wafika endaweni okuthiwa kuseluzi, owayinika indawo yokuthi iBethel. Lapho-ke afika alala khona, waba lephupho, waphupha ilele lisuka emhlabeni lisiyafika ezulwini. Kwakulezingilosi ezazikhwela zisenyuka kulelo lele. KuGenesis 28 verse 12 kasize ngalelo phupho, wehlelwa liphupho wabona ilele ligxile phansi emhlabeni, isiqongo salo sifinyelela ezulwini, kwathi izingilosi zikaNkulunkulu zabe ziqansa zisehla kulo. Ilele leli lalingumfanekiso kaJesu Kristu. Kungani sitsho njalo? Ngoba ilele leli lalixhuma izulu lomhlaba, laqala emhlabeni lisiyathinta ezulwini. UJohane sahluko sokuqala evesini 51 uJesu wakhuluma lokhu, waphinda wengeza wathi, ngikutshela iqiniso, uzabona izulu livuleka lezingilosi zikaNkulunkulu zikhwela zisehlela endodaneni yomuntu. Lapha ingilosi ziyaqansa zisehla eleleni, kodwa kuTestamente elitsha uJesu uthi ingilosi ziyaqansa zisehla kuye oyindodana yomuntu. Ngamanye amazwi uJesu wasithi, ngiyilelo lele elabonwa nguJakobe ephutshweni lakhe. Ezi zindlela uJesu nguye ummeli oxhuma izulu lomhlaba, yingakho simfuna kakhulu empilweni zethu. Ngakho lapha uNkulunkulu wavela kuJakobe wenza isivumelwano naye. Isithembiso uNkulunkulu azipha uJakobe yisithembiso ezifanayo azipha u-Abraham. Wathi uzakuba lezi zukulwana eziningi, uzaphenduka njalo uzohlala kuleli lizwe. UNkulunkulu wakhuluma njalo okunye kuye kuGenesis 28 verse 15. Ngilawe njalo ngiza kulinda loba ungaze uye ngapi, njalo ngiza kubuyisa kuleli lizwe. Kangizukukudela ngize ngikwenze lokhu engikuthembise khona. UNkulunkulu wethembisa uJakobe ukuthi uza kuba laye lapho ayakhona aze aphenduke kuleli lizwe, agcwalise isithembiso zonke ampha zona. Lokhu kutsho ukuthi Immanuel. Kutshoni ukuthi Immanuel? Kutsho ukuthi inkosi ilathi. Kutsho ukuthi ngiza kuba lawe uze uphenduke, njalo isithembiso zami zonke zizagcwaliseka kuwe. Isithembiso lesi lokhu siqinile lanamhlanje kulabo abangabantwana baka-Abraham. UNkulunkulu ulathi njalo uzagcwalisa isithembiso zezwi lakhe. Lokhu kwambula njalo isithembiso zikaJesu kubafundi bakhe. KuMatthew isahluko 28 verse 20, uJesu esiya ezulwini wathini na? Wathi ngizakubalani ukuze kufike ekugcineni kwesikhathi. Ukuvela kwakhe enyameni uJesu kwaku-obala ukuthi uNkulunkulu ulathi. Laloba eswabuyela ezulwini engaselathi ngokwenyama, kodwa uyasikhumbuza ukuthi ngilani. UJakobe wahamba endlini kaLabani wahlupheka kakhulu okweminyaka engamashumi amabili, ngoba umalumakhe uLabani wayengumuntu owayengalunganga. ULabani ungumfanekiso ka-Antichrist. Wamsebenzisa kodwa wamqila uholo lakhe, kodwa uNkulunkulu wakubuyisela konke uJakobe owayekuswele kumbe okwakumlahlekele. Eseleminyaka engamashumi amabili wanotha waba labafazi labantwana abangu-11. Sokudlule iminyaka engu-20 uNkulunkulu wamlaya ukuba abuyele elizweni laseKhenani. Lokhu kusiletha kuhlandla lesithathu empilweni kaJakobe, lapho ethenga indawo okuthiwa iShekhem nenhlupheko ahlangana nazo eShekhem. Esebuyela eKhenani, uJakobe ezwa kuthiwa umfowabo iso uhlangana uyamhlangabeza ukuzombulala. Wesaba kakhulu, njalo wathumela izipho phambilini ukuze ulaka luka iso lwehle. Wathumela abantwana bakhe labafazi bakhe phambi kwakhe, wasala yedwa endaweni okuthiwa kuseJabok. Kuthiwa ubusuku bonke kwavela indoda eyalwisana loJakobe. Yikho lapho esikwazi kuthiwa yiPeniel. KuGenesis isahluko 32 evesini ka-26 kusiya ku-28, lokhu yikho kwatshiwo nguJakobe. Wathi, ngiyekela ngihambe ngoba sekusile. Kodwa uJakobe wamphendula wathi, kangisoze ngiwekele uhambe ngaphandle kokuthi ungibusise. Indoda yambuza yathi, ungubani ibizo lakho na? Wathi, nginguJakobe. Yikho indoda yase isithi, ibizo lakho kalisayi kuba nguJakobe, kodwa u-Israyeli, ngokuba usushukane loNkulunkulu kanye labantu wanqoba. Lapha yikho uJakobe amukela ibizo elitsha elithiwa ngu-Israyeli, elisho ukuthi utshukane loNkulunkulu labantu wanqoba. Lapha siyabona ukuthi uJakobe wayelokhu efana lalokhu ayikho khona kusukela ekuqaleni. Kulento eyodwa ayicabanga engqondweni yakho, kuyini? Isibusiso. Wayefuna izibusiso zikaNkulunkulu. Leyo into eyayinhle ngoJakobe, yiyo into eyayinhle ngoJakobe, ngoba wayedinga izibusiso zikaNkulunkulu. Ngakho-ke esebonile ukuthi uyamehlula wathi, hhayi mana-ke nguNkulunkulu lo, senza kunika ibizo elitsha elithi Israyeli, elitsho ukuthi uchukachukane walwa loNkulunkulu labantu wanqoba. Singazehlisela entandweni kaNkulunkulu, kulapho uNkulunkulu asibusisa khona ngebizo elitsha lika-Israyeli. Lapha yikho uJakobe ahlangana loNkulunkulu esenyameni. Lo kwakunguJesu Kristu. Kungakho uJakobe wanika indawo le ibizo elithi Peniel. Iblank lapho kuthiwa Peniel. Peniel kusho ukuthi ubuso bukaNkulunkulu. Lokho kutsho ukuthi wabona uNkulunkulu ngobuso kodwa kafanga. UJakobe amukela ibizo elitsha waguqulwa waba ngumuntu omtsha okuthiwa ngu-Israyeli. Emva kwalokho waphenduka elizweni laseKhenani. Wathenga indawo okuthiwa kuseShekhemu wahlala kuleyo ndawo okweminyaka engamatshumi kodwa wehlelwa ngokubi lapho. Indodakazi yakhe uDina wadlwangulwa ngabantu khonapho eShekhemu. Amadodana akhe amabili uSimeoni noLevi babuya baphindisela batshela abantu ababehlala lapho eShekhemu ukuthi kumele bazisoke ukuze bathathe amadodakazi aku-Israyeli. Ngemva kokuzisoka, uSimeoni noLevi beza babulala bonke. Ngaleso senzo uJakobe wesaba kakhulu. Wacabanga ukuthi abantu baseShekhemu baza kuza babulale imuli yakhe yonke. Wasethandaza umthandazo kuNkulunkulu. UNkulunkulu wamlaya ukuthi abuyele eBethel ahlale khona. Lokhu kusiletha kuhlandla lesine likaJakobe, ukuvuselelwa kwesivumelwano eBethel. UJakobe wayesekhohliwe ngesifungo asenza eBethel. Wayethe inkosi, nxa ungandondoloza ngihambe ngize ngiyephenduka ngiyogcinakeleyo emseni wakho, uzakuba nkulunkulu wami, ngiza kunikeza okwetshumi njalo ngizaphenduka lapha ngizokukhonza. Leso kwakuyisifungo sakhe, kodwa wakhohlwa konke lokho. Wasidlalela eShekhemu kayanga eBethel. Ngalesi sehlakalo uNkulunkulu wamenza wabuyela eBethel. Nxa ebuyela eBethel, lokhu yikho okwatsho uNkulunkulu kuGenesis 35 verse 9-10. UJakobe esebuyelile ePadam Aram, uNkulunkulu wabonakala kuye njalo wambusisa. UNkulunkulu wathi kuye, ibizo lakho linguJakobe, kodwa kawusayi kuthiwa nguJakobe, ibizo lakho selizathiwa ngu-Israyeli. Yikho wamutha wathi ngu-Israyeli. Lokhu yikho kanye okwakuyenzakele ePeniel. UNkulunkulu wayephinda kanye okwakhulunywa ngumuntu owayesePeniel. Kungani uNkulunkulu wayesenza lokho? Ngoba wayevele esemphile ibizo elithi ngu-Israyeli. Useliphinda njalo leli bizo elithi Israyeli. Sengani yisikhathi sokuqala. UNkulunkulu wasithi, njengoba wawukhohliwe isifungo sakho wayekela ukuphenduka eBethel, uJakobe wayengagcwalisanga isithembiso sakhe. Kodwa nxa sephendukile eBethel, uNkulunkulu uthi ungu-Israyeli. Ngokuphenduka lokuzogcwalisa isithembiso sakho, usugcwalisile isithembiso, usungu-Israyeli oqotho. Usuthole isibusiso sobuzibulo, usilizibulo lami eliqotho. UJakobe waqala eBethel wasise ePadam Aram okweminyaka engamatshumi amabili wasephenduka. Wasephenduka njalo eBethel. Lokhu kuqeda ihambo zakhe zonke ezenzakala kungxenye yakhe yokuqala yokuphila. Lapha uJakobe uphenduka abe lizibulo eliqotho ngempela eBethel. Ibala elithi Bethel litsho ukuthi indlu kaNkulunkulu. Lokhu kusiletha emaphethelweni empilo yengxenye yokuqala kokuphila kaJakobe. Sesisiya kwelinye ibanga. Ingxenye yakhe yokuqala kokuphila, uJakobe wayehluphekile ngokuthi angathola njani isibusiso samazibulo. Kwakuyilokho ayekucabange ufisa impilo yakhe yonke. Kodwa wagcina sesamukelisiwe leso sibusiso. Okulandelayo kuyini? Uhlandla lakhe elesibili kumbe ingxenye yesibili empilo yakhe esekhulile semdala, okumhlupha manje ukuthi ngubani engizamkwamukelisa kumbe engizaqhubekisela phambili lesi sibusiso sobuzibulo asise phambili kuzizukulwana eziza kuba khona. Yikho kanye uJakobe akucabanga esihlupha ngakho kwenye ingxenye yokuphila kwakhe esemdala. Ihlandla lesihlanu zinsuku ezinzima lapho alahlekelwa khona nguJosefa. Esehlupheke kakhulu njalo wathandaza, wagcina enanzelela ukuthi uJosefa nguye kanye owayezathwala isibusiso sobuzibulo asiqhubekisele phambili kwisizukulwana esizazalwa. Phakathi kwamadodana akhe alitshumi lambili, uJosefa nguye yedwa owayethembekile. Wakuveza ngokumthungela isembatho esihle esasilamabalabala ngoba wayemthandile uJosefa. Ngenxa yalokho abafabo bamzonda uJosefa. Benzani? bamthengisela eGibhithe njengesigcila. UJakobe uthe ukuzwa lokho, wadabuka kakhulu ngaphakathi kwakhe. Lo wayelizibulo lakhe, elalizathwala ilungelo lobuzibulo lesibusiso, asiqhubekisele phambili kwisizukulwana esizakuba khona. Kodwa wacabanga ukuthi uJosefa usefile. Ngacabanga ubuhlungu abuzwayo. KuGenesis isahluko 37 verse 3 kusiya ku 4, wathunga isembatho esasilamabalabala esithungela uJosefa. Ngalokho abafowabo bamzonda kakhulu, bamthengisa. Ihlandla lesithupha empilweni kaJakobe iminyaka elitshumi lasikhombisa, ublenki sibhala iminyaka elitshumi lasikhombisa elo Josefa eGibhithe. Wacabanga ukuthi mhlawumbe uJosefa wafa ngemva kweminyaka eminingi, ngoba kwakulendlala ilizwe lonke. Wasethumela amadodana akhe eGibhithe ngoba wezwa kuthiwa kulokudla eGibhithe. Basebesizwa kuthiwa uJosefa uyaphila. Bathola ukuthi njalo umkhokheli omkhulu eGibhithe. UJakobe uthe sizwa lokho, wathokoza kakhulu. UJakobe waya eGibhithe eleminyaka elikhulu lamatshumi amathathu, 130 years. UJakobe labemuli yakhe ababengamatshumi ayisikhombisa besiya eGibhithe wayeleminyaka elikhulu lamatshumi amathathu. UJakobe wasesifa eleminyaka engu-147, ikhulu lamatshumi amane lasikhombisa. Ungahlanganisa leminyaka uthole ukuthi wahlala eGibhithe loJosefa okweminyaka engu-17 kumbe itshumi lasikhombisa. And leyo mnyaka kwaba yiminyaka lapho athokoza khona ngoba wayeloJosefa. Ngoba umntana kuJosefa wayephila, engaphili nje kuphela kodwa wayemkhokheli omkhulu eGibhithe, wayegcinakele eGibhithe. UGenesis isahluko 49 verse 33, wathi uJakobe eseqedile ukunika imilayezelo emadodaneni akhe, wakhweza inyawo zakhe embhedeni, waphefumula okokugcina, waya kwabakibo. Lapha sitshengiswa indlela uJakobe owafa ngayo. Kugwalo lwembali yokuhlengwa, series part 2, kukhulunywa ngale indaba ngokujulileyo. Umlobi uReverend Abraham Park uthi, yindlela enhle kakhulu yokufa eBhayibhelini lonke. Kuthiwa waphakamisela inyawo zakhe embhedeni, waphefumla okokugcina. Akekho omncedisayo, kodwa wazikhwezela inyawo zakhe embhedeni, wazilungiselela ukuhlangana loNkulunkulu. Kumbali yokuhlengwa izifundo zithi, labo asebephelelise umsebenzi lenjongo abayiphiwa nguNkulunkulu emhlabeni, lobizo lwabo, balungiselela ukufa ngendlela efanayo. UJakobe wayengelakwesaba, wayezilungiselele ngoba wayeseqedile umsebenzi ayephiwe uNkulunkulu emhlabeni. Wamkela isibusiso sobuzibulo, wasiqhubekisela phambili kumntanakhe uJosefa. Uthe ehlangana naye eGibhithe, wampha lesi sibusiso. Wamnika isibusiso esiphindwe kabili ngokumnika indawo yaseShechem, lakwenye futhi njalo indawo lakubafowabo. Waselaya ukuba uJosefa enzeni. Wamlaya ukuthi enzeni ngakusasa lakhe. Njalo wamlaya ukuthi kumele angcwatshele eKhenana, hatshi eGibhithe. Okwakuyisiprofeto sokuthi u-Israyeli bazaphuma eGibhithe babuyele elizweni labo eKhenana. Uthe esebaphile imilayezo lezibusiso lamalungelo abantu bakhe bonke, wayesezilungiselela ukuyahlangana loNkulunkulu. Lo umfanekiso womuntu oseqedile umsebenzi athi ewuphiwe uNkulunkulu emhlabeni. Okokugcina, sikhangele ihlandla lokugcina likaJakobe. Ihlandla lokugcina ngelesikhombisa empilweni kaJakobe, umthimba wabantu emfeni yakhe lokungcwatshwa kwakhe. Njengesifiso sikayise uJakobe, uJosefa labafowabo bathwala umzimba kaJakobe bawuletha elizweni laseKhenani ukuzomngcwabela khona. Bamngcwabela endaweni yaseHebron, endaweni okuthiwa yiMakapela, lapho u-Abraham, uSarah, u-Isaka, uRebeka, loLea abangcwatshela khona. UJakobe la wangcwatshela khonapho eceleni kukaLea, abantu abayisithupha bonke bangcwatshela endaweni eyodwa efanayo, indawo okuthiwa kuseMakapela eHebron. Leso kwakuyisifiso sikaJakobe ekugcineni. UJosefa nabafowabo basigcwalisa leso sifiso, bamlalela uyise. Njengoba uJosefa wayengu-prime minister, umkhokheli omkhulu waseGibhithe, kwaba lo mthimba omkhulu emngcwabeni kayise uJakobe. Amabutho onke eGibhithe, abakhokheli, labantu bonke abaqakathekileyo babekhona kulowo mthimba. Kwaba umthimba omkhulu lapho kungcwatshwa uJakobe labantu abaningi abasuka eGibhithe bese eKhenani. Ngithemba sifundele ukuthi ungakhangela imephu usuka eGibhithe usiya eKhenani, nxa ungahamba uqonde nta kuseduze. Kodwa abasebenzisanga leyo ndlela, babhoda baze bafika endaweni lapho abachaphela khona uJordani ukuze bangene elizweni laseKhenani. Nxa iGibhithe ilapha, iKhenani ilapha, lapha iJordani, lapha iDead Sea, babe sihambela la besuke eGibhithe beqonde nta eKhenani. Kodwa abakwenzanga lokho, babhoda baze bayathutsha ngapha, bachapha umfula lapha, bangena elizweni leKhenani, behla babuyele muva eHebron esendaweni esenyakatho. Akuzwisiseki lokho angithi? Le yindlela elula ukuhamba ngayo, kodwa bona bakhetha leyi engapha. Kungani? UNkulunkulu wabatshela ukuthi bahambe ngaleyo ndlela ngoba kwakuwumfanekiso wokuphuma kwa-Israyeli eGibhithe, le ndlela ababezahamba ngayo besuka eGibhithe besiya eKhenani. UJakobe umfanekiso ka-Israyeli ngoba ibizo lakhe litsha ngu-Israyeli. Abantu bakhe kuzathiwa ngu-Israyeli bazahamba ngendlela le. Ngakho umthimba womngcwabo kaJakobe uhamba ngendlela le. Bengakachaphi iJordani ngapha la, bama. KuGenesis 50:10 ithi, bathi ngokufika esizeni sika-Athadi duze kweJordani, basiqhinqa isililo esikhulu esibuhlungu, kwathi khonapho uJosefa wazilela uyise okwezinsuku eziyisikhombisa. Bengakachaphi iJordani, bama endaweni le okuthiwa esizeni sika-Athadi, basiqhinqa isililo esikhulu bekhalela uJakobe okwensuku eziyisikhombisa. Kungani benza lokho? Kuyini isiza? Isiza indawo evulekileyo njalo ephakemeyo, lapho okubhulelwa khona amabele ngesikhathi sokuvuna, ukuze bahlukanise ingcoloyi lezibi, bese bephephetha ingcoloyi. Nxa uphephetha, izibi zonke kade siphathwa kwengcoloyi ziyahlukana layo, ziphephethwe ngumoya, ingcoloyi iyasala ikhona. Yikho okutsho ukuphephetha ingcoloyi kumbe ukuphephetha amabele. Lokhu kwakusenziwa esizeni. UJesu uthi lokhu kungumfanekiso wokwahlulelwa. UMathewu isahluko 3 evesini ka-12 ithi, isitsha sakhe sokwela sisesandleni sakhe, njalo uzathela isiza sakhe abuthele wonke amabele esiphaleni, kuthi amakhoba awatshise ngomlilo ongacimiyo. Isiza singumfanekiso wokwahlulelwa esikhathini sokugcina. Isiza singumfanekiso wokwahlulelwa kulapho okwahlukanisa khona ingqoloyi lamakhoba. Ngakho bathe befika endaweni le okuthiwa yisiza sika-Atad, baqala ukuchinqa isililo bekhalela uJakobe okwensuku eziyisikhombisa. Kungani bakwenza lokho? Atad ngesiHebheru kutsho isihlahla esiyisixuku sameva. Kublenki sibhala isihlahla sameva. Ngaleli bizo siyabona ukuthi lapho kwakulesiza khona abakhalela khona uJakobe kwakulesihlahla kungathi izixuku ezazilameva. Kwakuhlangene kubuthwa ameva njalo lamabele kuhlangene. Lokhu kusifundisani na? Ameva eBhayibhelini siwabona okokuqala kuGenesis isahluko 3 evesini ka-18 ngokuwa kuka-Adam. Ekuweni kuka-Adam uNkulunkulu wathi umhlabathi uqalekisiwe uza kulethela ameva. Kuzamele uchikachike usebenze nzima ukuze udle kuwe kuwo. Ameva angumfanekiso wokuwa kuka-Adam. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu lapha ukhuluma ngameva asezihlahleni esijalo kwabona na? Kangicabangi njalo ngoba uJesu ekhuluma ngendawo ezine okwahlanyelwa khona imbewu. Wakhuluma ngomhlabathi owawulameva. Lo mhlabathi umfanekiso wenhliziyo zethu. Meva ayimbangela yesono lokuwa komuntu. Ngezinye izindlela silameva kithi. Bonke abantu abawileyo abasesonweni balameva. Yikho amazwi ethu ehlaba abanye. Ngaphandle kokuthi sikhulume kuhle labanye, siyabahlaba ngamazwi ethu. Asilimaza amazwi abanye. Siyahlaba abafowethu bethu esihlala labo ezimulini ngamazwi ethu. Langendlela esikhangelana ngayo. Konke lokho ngameva. Wonke umuntu ulameva. Ngakho, esizeni sika-Atad yikho okukhutshwa khona ameva. Isiza sika-Atad sasiseduze lendawo okuthiwa yiPeniel. Yikho okule blank khona, kwakuseduze lePeniel. Mana ngidwebe umfanekiso lo lapha ukuthi bahamba njani. Nxa iKenani lilapha, lo mfula iJordan ulapha, lo lwandle lulapha, kulomfula omncane ovela phezulu lapho okuthiwa nguJabok. Emngceleni eJabok yikho lapho uJakobe alwisana khona loNkulunkulu. Ngakho kulapha isisiza sika-Atad silapha. Umfula kaJakob indawo, umfula kaJabok indawo enciphileyo, ingani icatshile, balutshwana abantu ababesiya khona. Umthimba wabantu ababezongcwaba uJakobe siza kwakulabantu abaningi. Ngakho indawo enkulu abantu ababengagcwala bahlale ngobuningi ba kulapha esizeni sika-Atad. Kwakuseduze lePeniel lapho uJakobe amukela khona ibizo elisha elithiwa ngu-Israyeli. Yikho lapho uJakobe aguqulwa khona aba ngumuntu omutsha. Amakhoba ayekuye lameva ayekuye asuswa nguNkulunkulu waba ngu-Israyeli. Kwakuyindawo eqakathekile ngempilo kaJakobe. Nxa ngohlangana lo muntu umbuze uthi, udaba oluqakathekileyo empilweni yakho yiluphi, kwenzakalani, ngaphi? Nxa kunguJakobe uza kutshela ukuthi kusePeniel. UJosefa wayekwazi lokho. Bathe besiza lapha bama, bajabulela impilo kaJakobe kakhulu. Bekhumbula okwenzakalayo empilweni yakhe elapho. Ukuthi waguqulwa njani esiba ngu-Israyeli. Kuyena le indawo. Ukuthi uNkulunkulu wakhupha njani ameva lamakhoba empilweni yakhe. Ngemva kwalokho wenelisa ukubuyelana lomfowabo u-Esau. UJakobe waguquka waba ngumuntu ohlukileyo. Kabazange bathokozele impilo yakhe nje kuphela belapho, kodwa babecabanga, benakana njalo, bekholwa ukuthi lawo bazadlula kuleyo ndawo ngendlela efanayo. Bathe bevela kulowo mngcwabo, uJosefa wathethelela abafowabo. Kazange abaphindisele ngokubi. Ngakho uJosefa wafunda empilweni kayise. Isiza sika-Atad yindawo lapho kwenzakala into esiqakathekile empilweni kaJakobe ePeniel. Mahubo isahluko 34 verse 18 ithi, inkosi iseduze kwalabo abadabukileyo enhliziyweni. Iyabasindisa labo abadabukileyo emoyeni. UJakobe waba ngumuntu omutsha ngoba wayedabukile emoyeni wakhe mhla esePeniel. Kwezinye izikhathi kumele sidlule phakathi kwalezi zinhlupheko ukuze kususwe ameva akithi. Ku-Isaiah isahluko 21 verse 10 ithi, awu bantu bami abasicelelwe endaweni yokubhulela, ngilitshela ngiyinkuzwi leyo okuvela kuNkulunkulu Somandla, uvela kuNkulunkulu ka-Israyeli. U-Israyeli ubizwa kuthiwa ngabantu abasicelelwe endaweni yokubhulela. Yikho okwenzakala kuJakobe, wenziwa waba ngu-Israyeli. Eseguquliwe uJakobe waba ngu-Israyeli. Lathi kumele sidlule endaweni efanayo. Namhlanje isiza sethu libandla. Ibandla isiza. Ulapho amakhoba lamabele okwahlukaniswa khona. Kulapho ameva asuswa khona. Ngomthandazo, senelisa ukubona ameva lamakhoba akithi. Kumele ube lesiqiniseko nxa uthandaza. Kumele unanzelele amakhoba akho lameva akho. Kumele siwakhuphe ngomthandazo langelizwi likaNkulunkulu lokuzithiba esikuphiwe nguNkulunkulu. Kuphitha uqala isahluko 2 verse 21 ithi, labizelwa lokhu ngoba uKristu walihluphekela, walitshiyela isibonelo ukuba lilandele amanyathelo akhe. Ikho kanye kumele sikwenze. Kungani sizila ukudla? Kungani sithandaza? Ngoba ngokuhlupheka emzimbeni sithatha izinhlupheko zikaKristu silandele umanyathelo uzinyathelo zakhe. Ngakho lokhu kuyasusa amakhoba lameva asempilweni zethu. Kuphitha uqala isahluko 4 evesini lika 1 ithi, ngakho njengoba uKristu wahlupheka emzimbeni wakhe, lanihlomani ngesipho esifanayo, ngesimo esifanayo, ngoba lowo ohlupheka emzimbeni wakhe usehlukene lesono. Njengabantu abasesonweni abawayo, akhulula ukunqoba isono. Sesingafunda iBhayibheli, kodwa ukwenza lokho elikutshoyo ngenye into ehlukileyo. Impilo kaJakobe iveza impilo yokunqoba. Ukunqoba kwakhe kwakungekho nje ebantwini, kwakukuNkulunkulu njalo. Esezehlise kuNkulunkulu wazithoba, wamdinga, uNkulunkulu wavuma wathi, usenqobile ngokwenza lokho. Impilo yakhe isibonelo salokho okumele sikwenze lasempilweni zethu. Le mpilo kaJesu Kristu ngokufanayo isibonelo empilweni zethu ukuze silandele emanyathelweni akhe. Kulesi sikhathi ngiyethemba ukuthi kasoke sesabe iziqondiso uNkulunkulu azasipha zona. Kasukwamukeleni ngokukholwa langokubonga, sikwazi ukuthi kuzasiguqulela esimeni sikaKristu Jesu. Kuzasiguqula sibe ngu-Israyeli, amazibulo aqotho kaNkulunkulu. Amen. Ngiyethemba njalo ngiyathandaza ukuthi saqhubeka ngalo msebenzi, sethembeke ukuze uNkulunkulu aphelelise umsebenzi wakhe empilweni zethu. Amen. Asithandazeni. Baba wethu usezulwini, siyabonga ngomusa wakho, siyabonga umsebenzi owenza empilweni zethu. Kwezinye izikhathi kuyabonakala kungani kunzima njalo kubuhlungu, Sipho ukholo ukuze senelise ukunqoba zonke lezo zinto. Ukuze siphiwe ibizo elitsha njengo-Israyeli njalo senelise ukunqoba. Ukuze samkelwe nguwe Nkosi njengamazibulo akho. Siyabonga ukusamkela. Laloba kungasifanelanga. Siyabonga umusa weNkosi uJesu. Nangalesi sikhathi sikubonga sifuna ukuthi sinikele umnikelo kuwe. Sisize sinikele ngenhliziyo ezibonga njalo esithokozileyo. Sisize sinikele ngenhliziyo zethu zonke langokukholwa. Ukuze uthokoze ngalo umnikelo. Umnikelo lo mawuphendukise izibusiso ezinkulu empilweni zethu. Busisa sonke isandla esiphileyo. Ukuze samukele isibusiso senotho esingela ukuhlupheka. Siyabonga Nkosi konke lokhu sakuthandaza egameni likaJesu. Amen. Asinikezeni uNkulunkulu udumo.